Okay, Majesa, see it. Dear, she may not be a good one. This is a good one. Funabuji, to Bulati Lady, no, sir. Zigo Moj for Matisse, Paka Sapoti, Umaso Mabera, Maunichi, Wanu. Digo Mempago Amosi at Pepe, once in Mapuna Trazina, Oma, as goes on about me, Namina, for Saka Busa Mosi, that Pepe. Jomola Migega, Dr. Jomola Migega, Pepe.
Shall we pray? Dear Heavenly Father, we glorify your name in this great hall for our presence and our interest to reflect on our culture, the arts, the fusion of the same, and to reflect on our backgrounds and to celebrate them afresh. We pray this, that your presence be with us in Jesus' name. Amen.
Sikoma sikoma, Dr. Mikeka. Di kubebesa kuti Professor Richard Tambulasi sakana fe usikwa lero chifukwa chakuti atangonika ndi ntchito monga mukuziwa pali ma meeting ambiri amene akakhala akuchitika kumandakali mkati komanso anthu aku Hivos amene amayenera kufika lero anatimbira foni chakumasanako kuti aitanidwa ku head office ndiye sakwanisa kukhala nafe koma akutifunira zonse zabwino ndinawuza kuti ngakhale sikufika tindichikhulupira kuti inuyo muli nafe chifukwa chakuti kodi zonse ziziteke ndi chifukwa cha inuyo ndiye tikokupepesani nonse amene mayembekeza kuti mwina alendo amene mwaona koma kwalewo siziteka ndiye tingowaombera manja in the absence. Chifukwa chakuti ndadusa anthu angapo ndimangofuna kuti ndiyankhulepo pang'ono. I will briefly just explain why this workshop happened. In Malawi there are many cultures and many languages and ethnic groups with all diverse creative performance tradition and fine arts, and often there hasn't been an opportunity for people to be able to share and learn from one another. Often people learn and share their art forms and performance traditions among themselves. The thinking behind this workshop was to bring a diverse group of arts practitioners, academics, as well as community members to be able to learn to share their different traditions with the simple purpose of promoting, preserving, and archiving Malawian Mali band or those art forms that are bound to be extinct in order for these to be passed on to the younger generation. Everybody knows Gulo Ampulu. We're not here someone to Gulo Ampulu. But not so many of us know Chitukulume. Not so many of us know Chidimika. And so this was an opportunity to bring those art forms, as well as fine art crafts. There's an art exhibition still going on outside if you have time to pass by. And so the thinking was that we could bring all these people together with the purpose of preserving and promoting Malawian culture, but not it. The ones that we know, but the ones that are not so well known. Mujijewa. Joninga jatu, dijoguti. Wameni makani sila kutipange kaja indaba. Tinganyoti indaba, mujingoni, utanazo ukambirana. Bali nkhani hapa. Kaja mchizungu timati chikhalidwe. Koma nthawi zambiri timakonda kunena kuti kaja malowone chikhalidwe. Ndiye cholinga chake chinecho kuti tibweretse anthu osiyana siyana kuchokera madera osiyana siyana. Gentlemen, your mic keeps on dropping. I don't know why. Cholinga chake chinecho kuti tibweretse anthu osiyana siyana mitundu yosiyana siyana kuchokera madera osiyana siyana kuti asakhale limodzi ndi kukambirana za chikhalidwe. Koma mukambirana muja agawane nzeru kodi muchilimika mumapina banji mubanyasa mumapina banji ndipo ngoma mumamenya banji koma osakugawana 129 community members kuchokera kuzobaguno amene aphunzitsidwa maluso siyana siyana kuchokera kumpoto pakati ndi kuno kumwe. Ndiye cholinga chathu china chimene chocho. Pa onsewa amene abwera ndikawerengesa namba imafika 232 delegates amene anabwera ndikuzakhala nafe wiki kwa wiki yonseyi. Timayembekeza kuti zonse zichitika kwa wiki ya thunthu koma sizinatheki chifukwa cha zina koma kwa masiku folo zimene anthu apanga zinali zosinzitsa kwambiri. Ndiye usiku walero zimene tikuonetseni mwayizo ali magule amene anabwera kuchokera kumpoto pakati ndi kumwera komanso makwaya amene nyimbo za nyoni zimene zapangidwa kudzera muchikhadwe chathu. Tili ndi ndakatulo nthano zimene tikhoza kugwiritsa ntchito kupanga nyimbo zatsopano komanso masewero atsopano komanso zojambulajambula zatsopano. Wonjezanso pamene popo panali azimayi ena amene achoka kuzomba mwamuno amene amaphunzitsa anzawo kaumbidwe kamapoto tsuko kumene anthu amapanga makolo athuwo zero zimene zozo ambiri maipu sikuzidziwa koma anali ndi mpata wophunzitsa anzawo. Ndiye kwa usiku walero tikuonesani zinthu zitatu: masewero awiri amene apangidwa, nyimbo za kwaya komanso magule okwana 8 amene makhalapo pali programu tisata programu imene ili pasiyo. Ndiye osadabwa ya kuti zimene zikubwera ndi chani ngati musakudziwa mungoyang'ana kusata ndondomeko imene tayika mu programu iyi. Kuseri kwinako kumene ali kutsamba linalo kuli nyimbo imene yalembedwa ndi abusa Muhango imene tayina kuti ya nyimbo imene tayabwino kwambiri kuti ikhoza kutiimira ngati mutu wa workshop imeneyi amene simumva chichewa kapena simuthu apereka chichewa pepani tikumanani koma mukhoza wafunsa anemba kuti akuthandaza chani. Ndiye pomalizira ndikuyepa tonse ngati kuli kotheka tiyeni ndiyimbe limodzi. Sindivutika kubwerezanso zonsezi mchizungu chifanire ndatopa chizungu chimandopesa mkawa. Ndiye ndikofuna kunena kuti amene mwandipeza zikomo. For those of you who cannot understand my chichewa, I will not repeat everything because it will take so much time. And you're not here to listen to me talk, but you're here to see performances. So, without further ado, ladies and gentlemen, let's start the show. Thank you. Thank you.
Thank you. Oh, Oh, wow, 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 wow Ya, bueno, vamos, ya. Yeah. Gremasso.
Mai. Lelo kukubela kuchali chipo.
mpingo komaso atate ndi amayi pakali pano tipemphe mozi bambo kapena amayi wosipereka atipase pemphero zikomo
popereka ulemu pamalo ano achisoni tiyeni tonse tiseke maso kuti tipemphere atate muli mwamba sikomo kuti ambuye munatilenga tili malo ano achisoni koma andikupemphani kuti anthu awa muwatonthoze asalire kwambiri chifukwa adakapitirirabe kubereka mopasa mwana wina pakutera kuti ambuye popeza nimumapereka ndi kulanda ngakhale mwana wafu wachokera mopasa wina muzina la yesu amen
zikoma kwambiri zikoma kwambiri afumu athu wosalatilankhule timuzuse chimwene wake wa nyenyezi kuti atipase ndakatulo zikomo
zikomo kwambiri pondipasa mwayi umenewu zina kambu zina leku ndithu pakuti ife tili mdima nyenyezi sakupezeka pakuti amati mwala kudumuzika sumela ndere ayi koma nyenyezi sakupezeka tili mdima tachivomereza ndithu tachivomereza kusuwe ntengo kupira chifukwa nyenyezi chifukwa zili kupenya kodi nyenyezi unagwa ngati mdaliso kuchokera mlengalenga ife tonse tikhulupirira kuti unabwerera ziko
zikoma kwambiri pakali pano ndiyazunsa afumu athu kuti atilankhule zikoma kwambiri
kwambiri azimayi ndi azibambo anyamata ndi asikana omwe mwasiya zintchito zanu muzatonthoza anamfedwa awa ndikupempha anamfedwa kuti lija ndikale zakafolo ndikale limene lija tiyeni timusiyeni mulungu ndi amene atasogolere zonse komanso ndikupempha mmizimu azimayi ndi azibambo muteteze ana masiku ano kuli ngolowera madzi akusefukira ambiri kuli mvula yambiri mukakhale nawo pansi anawo zikomo kwambiri pepani pepani zikomo
zikomo kwambiri kukwa kunali kulankhula kwa afumu athu tsopano pamapetopa ndibwezere ulemu kumpingo kuti mupitirize ntchito yanu zikomo kwambiri
cholimbisa mtimati tolisogolera nawa mulunguyo imapeza moyo
mambo
mai
inatola mpingo anabwera kuzandithuzisa mtima ine sindikukhulupirira zoti nyenyeza anamwalira
tani mukufuna kukankhila mtima achokera kupali ameti
mambo zimene mukuyankhula zonde
mpingo amfumu analipo pano ndiwo kufuna achokere kuti kotaze kutonthoze kuti iwane za mwana wako
mwana wako kusula kaka kukuziwa
ndikulima ndekha pano ungonyamuka uzipita kwano
bambo mwana wako
ungonyamuka uzipita ndati
oho mwana wako kuziwa
kuti ndati unyamuke uzipita unyamuke uzipita kwano
asimayi ndi asibambo anyamata ndi asungwana anthu makolo ake anyenyezi mitima yawasiyasiya alira maliro kuti nyenyezi basi sasapezekanso tiyeni tione kuti chidachitika ndi chani tiyeni tiseke maso segule maso
yaza malonda
yaza malonda
boy.
Sumani wachuka uja. Wabweraso.
Sumani
wachuka uja. Wabweraso.
Tika mwema kake kaja. Ayu, sate mau. Taimba ngumu ya kujinfe mano.
Kani pe mufesele.
Kaka jete.
Wamba zula ngumu.
Kajisaka, jisaka, lilo manje.
Sete sonhos, Guambi. Zona buisa. Zona, então eu sei. Nyenyezi kusowa gonsekucha anarimu ngoma ya Sumani. Zona Sumani kuchuka gonsekucha makwabidi osacha amachukira mawa nyenyezi osowa ucha. Tieni tuone kuti Sumani zimuthela bwanji. Tieni tiseke maso. Kule maso
Vem a tu poder, vem a tu poder. Hosanna, to me, Hosanna, to Thank you. Tomara, kuna mwela inu. Mabeneta, wanaparonga, wanaparonga.
Thank you. ndine mulanda ndine mulanda nati ndine mulanda
chikuta kuchanga wakuti na
mulanda nati ndine mulanda
Yeah.